bose ni abanyagasani muri kureba hano
yego
mu majaruguru
yego
so now we want to make it kugira ngo bigaragare ko ari abanyagasani nuko bakora flow ya nyagasani
yego
1 2